yangu.
Watu wana cheki uwezekano wa kuchukua ubingwa bwana. Watu wanamwamini kwamba ndo mleta ubingwa bado. My God. Aya wanasiba tuchangie uwanja bana.